Engatu ya te kolofa wa heko te waha faka ustau aini pe ako te ufai ofa kua tonu ke whakakaku ke ana tau e taki whenua. Ko te whetātana ki a suma panini a se mene mo puaka vau ko te kato ufi e whango fulu. O whakato tonu e te ulangi aki mo te umatu a e whai te whawhelawe i toko hongo fulu pe a mua pe whalaleu ki te awhiola velua.
Mahalo mora kohanga e whenua e talumai te lotu ko te anga e whenua talumai a whea ia. Ko te uhine hoki tau o sifo pene e tau whakamanatu ki te aho te potapu. Ko te lotu ia ia, ko te utemi whakamuri. Ka ko te whai aini o te taufou, ko te whai mea ofa mo te momori o te umahi o te kristiano o te tangata, talu mai te tau kato aini. E na fia momori i te kamataanga o te tau ki tona ariki. Ki a e na fia hikihiki ki orunga. Tona au ariki whakawhenua, talu mai fuala. Pei te mea ni, koe te uariki lotu. Pei koe mo te uariki politik. Ka ki te anga whakawhenua, ko taku tonu mo taku nofo aki ko te temi ko te mea taru mai fuaroa ne mo reheki whetongia o mai peki te meni pia ko he mea whakawhia fia ki te hae furi tana tō mau he whainga maari ke whelawe e mona tō ariki.
Ko te mau kawa ai nā o te kōle whakamole mole a whaua mo tona kolō uhinga mo te upotu ne e tō tō ai te whakalongo lorotonga i te tā uka maliwatu. Ki te hoko atu ne ia whaua pē te toi whai o he whakamalo ki te awhio la velua o uhinga mo te mata whitawhilele o tana awhio. Pea whakausi aki pē, ia whakaua mulelei furi o hinga mo te tau whaou, ke manu ia te take ala velua i tana hahai. Mo leo mau he palalau, mā lo te whai mai he whakawhelawe i mauri, tahi mo le whoki loi tau kā hau, ko te wholawhala ia tana awhio ki whalaleu. Hoki osi ia sangata soane pe a whakahoko i te whai o whaki te pule palo kia, ko Atonio kuri moe toke, nei na whakahoko ia te ko whesio a whalaleu ke a pātele.
E ia te temi e mura kei tuha i ta aloa ngā te matou mauri, ta matou ngā ue, te a matou takitaki e koutou, ki a koutou a e lau ko te kāi ngā lotu. Ko ia te kore atu ki a koutou i whakamore mure ai e koutou whakamore mure mai ki a mātou i te uanga, te a matou whahi ngā lea e mura kei tāu ke a matou aloa ngā te matou taki ki a koutou.
Ko he teme whakailonga o koutou e taki whakalotu mo whakamalama e matou ilo i tōtou aonga ki tō matou mauli ko tuku muri aia o te whakawhelawe i kā pātele. O whenei te tari a te pule palo ki a ke manu ia ki te tamai mo te whae mo te whamiri takitahi ia te tau fo'o kā tuu mai.